ahleni wafana ahleni ungidlela umuntu intombi iqoma la ithanda khona athi ahleni wafana ahleni ungunyunde intombi iqoma la ithanda khona angakutshela lokungami back.